Yeah, yeah. Still in a VIP. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Swallow young is Cinder. Baba wami nkosi tetelela. Know that if I got you, sizolenda. Sizolenda, sizolenda. Yeah, yeah. Swallow young is Cinder. Baba wami nkosi tetelela. Know that if I got you, sizolenda. You don't want for me, 1, 2, 3 tonight. See a palm, Billy, 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 see a palm, Billy.
Easy peasy, lemon squeezy. Ugutla kamachana nhami. Praise God, my brother from another mother. Yakala kutelaza agaredo. I'm back with another episode about my crush. So bafethu, khona umjinga ngibhalele engitshela ukuthi une crush. So mina ngibuza angene angichazele ukuthi yini le crush ile kulengane emenza ukuthi angakhona ukukhuluma naye, emenza ukuthi adinga amakhamera phakathi. So mina bafethu, ngifaka umjinga angichazele ukuthi yini le nto ayikrashile. But before lokho, ningakhohlwa ukuthi introduce igruva card bafethu. So khona icard exact igruva card. So igruva card ushaya itho no baby powder nozula sabeka emaboneng in any club ufuna kuyona. So what you do, uyakhomenta ku TikTok ukuthi Mr. Igruva card, ucomment bachazele ukuthi ufuna bakuthathe bakufake kuyiphi emaboneng. Then bona igruva card ishaya itho nawe mntanami, ayikhale enza njalo. So bafethu, zakhala ngifaka umjitaki angichaze u Desserts uyatholakala ama brooking ngaza any call ifuna ka Desserts zikhona bafethu. Asola ngo 200 ushaya comment ku Link TV or ku DSN network usitshele ukuthi ukhala ngani. Njengami ngicela ungijoin bafethu, ubachaze ukuthi ukhala ngani amakati khala ngobisi. Shu tishiba rigwela, it's the banger, it's the mango. Baba wami hamba kanjani?
Yeah, I'm great.
Nami mfethu ngikabaye ngundozi lingwe nobani?
No, Neo.
Showcase bafethu, ngiphese uNeo lana uyena-ke okhalayo. So ngihlala ngichaza ukuthi khala ngani. Neo nje yami ungibhalele mfethu, ungichaza kune-crush yini into ekuchazayo kule ngane ekrashele.
Eh mfethu, lo ngane ingane engicwele ngayo le ngane ngayiboni nabangani bakhe, maye ngiyitholanga ngishasa ukuthi ngithethe naye. So ngithe mana ngilande wena mebhe ungangincede ngalolu dami.
So ufuna yini mina ofuna kwathi ngikwenzele yona?
Ufuna ukuhlanganisa nale ngane mfowethu angicwele ngayo 99.
So lalela-ke mfethu, mina le ngane ikhona yabo, ngiyibizile. So sovaya sekuyona manje yabo. So ngifuna wena uyichazele the way ofila ngakhona and the way ofuna izinto zibe ngakhona.
Okay, mfowethu.
So awuna nkinga leyo yona? So uzongenzela leyo yona?
Uzokwenzela.
Siyakhala ubuya kephi mfethu, uhlala kephi manje?
Ngihlala lana eJozi phakathi.
Bafethu, ngiphezu nasemJozi. So Jojo, uzobenzani? Shout out to eJozi. Anginjani masibangeni?
Sure, mfowethu.
Asiye. Lalela-ke mfethu, kuyenzeka mfethu yabo umuntu umcrashe bese ubhambe izinto zingahambi into ofisa khona. But leyo nto ayisho kumele uphele umoya.
Yeah, mfowethu.
Angisola? Yeah. Awusingikhiphela. Slender, sawubona. Unjani? Ngiyaphila nami. Cela usukume mfethu.
Shop.
Nice.
Shop, mina.
Lana kama ngondozi lo ngubani?
Mina. Angu-Anel.
Anzo. Azibuze ngalana ke Anzo.
Ndiyabona. Mfethu, ngisabe.
No, khona tepha usihlamuze ngayo. Dr. Lamukren. Nangu-ke mfethu, ungathuki ne.
Yeah.
Okay, Anzo. Lona umjita ongibhalele mina mfethu, so mina ngisebenza ka-YouTube. Ne show yami ya YouTube. So ungibhalele content of ukuchazela une conference, if you confess something kuwena le mhlawumbe ungayazi wena khona wami show ukuthi lost ubona ama camera awazi kwenzakalani.
Uvela kwenzakalani.
Okay, so mfethu nangu ngikumchazele ukuthi umbizini la cause ngoba usinakala ukuthi ubizelweni.
Okay, sawubona. Yeah, mina ngingunewo ne. Yeah, ish. Inkinga lapho enginayo mina ngicwele ngawe, yazi hlala kunabangani bakhe, ngaze ngasithola ithole ukuthi ngicwele ukuthi mina ngicwele ngawe. Ngithola, yeah. So mina bengifisa ukuthi mina nawe, you know, siyazane kangcono.
Yeah.
How are you? Are you serious?
Yeah, I'm serious, mina.
Yo. Yo, mfethu mina kunomuntu wami, ne? Sure, and ngiyamthanda, dude. Yabo?
Okay, so emva sengizwane nomuntu wakho, so ishi lento ukuthi ngeyukhona umfaka hlampe phakathi ngoba like mhlawumbe umuntu wakho angazi ukuthi kwenzakalani.
Yo, ngeke mfana, yo, hawey, yo. Like, ngcono sebabangani ntwana, yabo sebezintwana like. Cause hayi, umuntu wami ngeke mfethu, angithandi ukuthi yabo, uma ngithanda umuntu, ngithanda umuntu oyi-one.
So it's gonna be a friends with benefits or friends with what?
Yeah, I friends with benefits. Friend, she like gun.
So he has a gay now, you know, your friendship.
Cool. Okay, no go to Banga, Nyabo, Calipera, Ebo, Pasunda, Nene, at least.
So I and I'll come back to Philanja and I show you. Who's Oranja and I show you?
You ask Connie, maybe spending my funds with benefits.
Yeah.
Spending on, you know, cause me now, I'm serious now.
So, what's the call, Umzam?
How are you?
What's the call? Okay, I know Kabe amazing. It's fine. It's fine. Cause, what's the moon to I care about? So, Leo, you know, Muntak, my serious pegs, and it's called Musso, the Pale, Muntak, the same fan. But, Leo said, you know, Connor, Pale, Fagela, I feel like wrong, you know. Because if I'm not going to pay, I'm going to exam, at least, Yamuzwa ke uSlender uthen uSlender vese ufuna ukucela babe bangani bese ke abone ukuthi le moto ihamba until ke because yena the way ayibuka khona ubona ukuthi ngeke ihambe uthi ngeke isebenze lento and no bafoza uyena umuntu akhala ngaye lento so bafeze I always said ukuthi mawukuthi umuntu yamthanda ungafeli ngaphakathi kumele ukhulube yabulala lento uthando bafeza ukho easy uthanda umuntu fucked up okay bafo I'm going to talk to you about this. Okay, look, I'm on my crash, dog.
And una respect asona nomuntu othanda ukuhamba nabantu noma nabangani bakhe. Ya ngumuntu osithandayo une self esteem, you know.
Yeah. Thanda lokho ngiyakuzwa.
Ya ngiyamthanda ngalento leyo. Ya and mangimbekile ngibona ngani siyafithelana.
Bona ukuthi kukho inkulu engayikha.
Le nto mina nayo singayenza mfowethu.
I saw wish impheza umthola umuntu phezu. Oh ay ngathini? Ozoba ngalendlela officer ukuthi uzofana noSlender mhlambe yabo yeah but abantu abafani mfethu yabo but I wish ngizokuthandazela ukuthi umthole umuntu ofana noSlender Slender yini into achaza ngayo ubhuti ngoba umbhekile wena ngibe lapha kwakho manje ngoba ezile bazokonfessa kuwena ngoba lapha kwakho yini ipoints anazo umbhekile ngathi umgazile ipoints ezo 3
so like
so okay.
Like in the thing, it's fine, eh? Good to go to Kulumela, eh?
Udlisiwe uthi udle ngayiboni ufana nami uSlender ngimsola uzudlisiwe ayi nami ngingasho udlisiwe camera mina ngakhala ekuseni okay so uzoqala ngawe ke Slender uzongena ku green card uthi mina ngiqala ngawe mfethu sibuke ebhalele mina i red card ukuthi yini into ongayithandi ke ngoSlender eziwu 2 ngoba ephambi kwakho ngoba i disappointile yokuqala mfethu akakhona ukufaka egejini asangisho mina ukuthi wrong ukuthi akakhona ukufaka yini into ongayithandi ngayo
I would take a phone is jolly as I feel like especially one judge is not a joy, not joy, you know.
Yeah,
I got phone, only a really chance. I got phone was the next name.
Yeah,
yes. I'm not going to get a patella corner.
Who's in Kunde Pays
and all in Tang Nine for years. My young shake, oh my,
we are losers. I remember
we are losers already. Yeah.
Fast Slender, who's in the red card in life as a boot to his in his mumbuga doing the end of the night. What's I about me? I put in the end of the fairing guys and jolly now. Ring over Gansi Nanji or ring over what call the e book of Game Weather.
Yo, Mina, I do ngizothini. Awusiye lo ngilongibhodlisayo ne. Sure, akukho okuningi shema, akukho okuningi. Ukuthi nje awusiye le nhlobo le. Ungathi mangithi.
Ubhodla ngayo.
Yabo.
Ish,
yabo. Ayi.
Niyazwa-ke bafethu ukuthi uSlender uthi akuwona lo cold drink awuthandayo lona. USlender uthi uthandela mhlawumbe oshuni bekhukhu kanje and lo shuni ngathi yi-Aquila, yi-Kingsle kanje usakhuphuka lo shuni lo. Kodwa sikho ra bafethu, angikho la mina ngigwari muntu bafethu, yenza uDr Love ngeze ngidume ngayo ngiyabhaqamisa ngiyaphakamisa. Slender, enjoy yami, cela nihagane fethu siqhubeke ne-show. Bafethu sabona le show noma kusiba uphuke inhliziyo kanje, but I always make sure ukuthi abantu abahambi begwadelene kule show bahamba be-rise bexolelene fethu, because bekuzo-confess show yamaqiniso lena fethu, ukhipha into esesifubeni sakho kuphela. Ngayami ngoba kungenzekile into oyifuna fethu ne, akusho ukuthi uphela umoya. Uma ukuthi khona umoya umuntu embonile mhlawumbe kusasa or next year or next of next year, hlala sikhona mfethu. I-LinkedIn TV ihlala ivuliwe ama-email, uphinde ungibhalele ngale ndlela owenze ngayo mfethu, usibhalele sosabela sikusize simlande lo muntu omfuna noma ukephi.
Uyayaya ngizokunceda mfowethu.
Uyangisola showcase nje yami baba wami, awungishiye naye, ngishelela yena mina. Danke nje yami, danke Slender. Wena fethu angazi nathi uma ngithiwa ngiyakuhila or ngingathini kwekho, I feel like wena ela kwi-side u-right ngayo yonke into.
And futhi ngi-right as in.
So pho, angifaki ngani mfo umjida wakama umjida ibukeli kamaweda.
Yo, cabangi.
Mara ngibone nje sayigqokile ngaseshaya. Ngibona nje vibe yakhe. Hayi nami yabo kube kuthi mina ngi-cherry bengeke ngimfaki. Ngibone nje vibe yakhe ukuthi hayi akuwona lo cold drink obhodlisayo. Awubhodlisi la cold drink awuyona. Slender, sithe wazwa yini nge-Groover Card? I-Groover Card uyayazi?
Ngithini? Ngiyezwa ngayo.
Yeah. Slender khona i-card ekuthiwa i-Groover Card, ne? So i-Groover Card i-card elinevoucher phakathi. Yabo. So awu-3 lamakhadi la i-Groover Card. So khona ele 150 yabo, phakathi lino 300 voucher yabo, khona le 200 phakathi lino 500, khona le 750 phakathi lino 1.5. lo makhadi lawo asebenza emaboneni kuyona wonke ama club asemaboneni yabo. So itho manje ivuliwe mfethu, kushaya itho manje qala this Saturday swakuyona waya until nge 28 ka September emaboneni. So I think nawe ungasali, tshela abangani bakho, batshela abangani babo, labangani babo batshela abangani babo, umakhelwane tshela umakhelwane, umakhelwane atshela umakhelwane. Uyangithola Slender? Bye bye, ube right fethu, ube right bafethu. Hayi, kushubile kubomvu kumanzi for ingane encane, kodwa ngeke ngikhulume okuningi, ngipholele nami. Nabona umalume barelaxile lapha emuva, sipholise lenke, awukho okusizeni bafethu. Ubaqamise nempalamise sewona. UDizaz atholakala ababrooke emushaya ngoDizaz, any color mntanami. Groover Tour ziyakhala bafethu, angihambi ngedwa, ngiphethe my brother uGod.
Baba wami inkosi sithethelela, know that if I got you sizolenza. You don't want for me, 1, 2, 3 tonight. See you pambili, 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 see you pambili. See you pambili, 1, 2, 3 tonight. See you pambili, 1, 2, 3 tonight. See a pambili, 1, 2, 3 tonight. See a pambili, see a pambili, yeah, yeah.